I walk straight through, no chase. Water flow down from the top to my lace. Take a bitch straight down to the goddamn. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna da 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 da.